I tūturu tupu au, I roto I te ao o te kaiwhakaako. Kā mutu he kaiwhakaako au, I runga I te mea, he aroha nui a hau ki tērā mahi. Te tukuhanga o te karakia ko tāna mahi, kia whakairihi atu ko ngā pōkaikaha, ko ngā pōreareatanga o runga I aia, waiho atu ki waho o te tatau. Kia wātea mai ei ona whakaaro, ki ngā mahi e mahi ngia I e ia I tau barangi rā.
Hei rā, ko wātea, tūnei, I te hau, hampai mārire.
He tani whāhiku roa ia. Ki te kōrero koe ki ngā tauira kua tau mai ki te whare wānanga o Waikato ki te ako I te reo. Heri te toni te kōrero, ko ia tō rātai tino kai ako.
He rerekē te whakaako I te reo ki te tauhou ki te reo, I te whakaako ki te tangata, kei te mārama haere, tae atu ki te tangata kua mārama ki te reo. Ko te mea mātu apea, o tēnei mea te whakaako kia haumaru te akomanga. Kia kauara tau e mate I te whakamā, I te whakaiti a rātau. Me rite tonu tā te kaiako tiaki I te katoa ahakoa kōwai. Ko hau he tangata atawhai, he tangata māhiri, he tangata manaaki I te tangata. Ko te haumaru I te akomanga kei te kaiako anō tērā. E rongo ai te ākonga, kei te pai au, kāore tēnei tangata, mō te kōhetehete I au, mō te whakaitira nei I au, mō te whakamāra nei I au, engari he noho, he hiki I te katoa. Kia ngātahi ai te hīkoi, I roto I ngā mahi o iara, o iara, o iara.
Tuatahi, he matanga reo, me ki. I tuatu I tērā he tohunga ia ki te whakaako I te reo. Engari kia hau ko te mea nui ko tōna aroha ki tōna reo Māori, ko tāna aroha hoki ki ngā tauira, nō reira nā runga I tērā, ka whakatō ia te aroha ki te reo ki roto I ngā tauira.
Ko te whakaako I ā rātau ki ētahi taonga ki a te Māori. Pēnei I te karakia nei, pēnei I te whakatau ki nei, he whāngai I te whakaaro Māori. He whāngai I ētahi o ngā kōrero tukuiho, whakapapa, ngā kōrero mō rangirāua kōpapa, ngā kōrero whakamīharo katoa, hei whakamīharo tanga anō mā rātau. E mārama ana ki au ngā ture, I utaina ai ki runga ki te Māori, I kore ai tōna reo, ōna reo nei, I kore ai ōna whenua, I pōhara tia ai te Māori. Me pewhe kore ai e aroha ne. Kā mutu ko taku manako nui, ko taku wawata nui. Kia hoki mai ai ko te reo Māori ki te kia tātou, kia ngai tātou. Kia tōnui mai anō ai te reo. Te reo Māori kātahi te reo ātāhua katoa. Anō reira ko te wāhi ki au, he whāngai te reo, kia mātotoru, kia huhu ai te Māori e mārama ana ki te kōrero I tōna reo, kia ora mai anō ai tōna reo.